Haguruke, haguruke abarundi, haguruka ni radio ikangurira abarundi guharanira impinduka, gukunda igihugu, iteka na demokrasi.
Niteka n'umunezero byo gusubira guhura namwe bakunzi mwese ba radio haguruka. Turi ku munsi wa kane igenekerezo rya kane rusamba umwaka wa 2023. Kuri mikro muri kumwe na Aline Munezero utuma mvuga mukanyumva ni Robert Felix Irankunda. Mu nkundire mbanze ndayahere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Inyuma yaho engineer com Niyosaba yarajejwe ibikorwa by'inyubako bya General Alain Guillaume Bunyoni hamwe n'abandi bantu babiri bo ku mutumba mubone komine Kabezi na Bujumbura bafatiwe agafungirwa ahantu hatazwi. Radio Haguruka iramaze kuronka amakuru y'icyatumye bafatwa bagafungwa. Nayo bamwe n'abandi mu bakurikiranira hafi ivyo dossier babona ko Evariste Ndayishimiye ariko aratinya guhangara umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo ngo kuko nawe afise uruhara rwo kuba yaraburiye uwo yahoze ari umushikiranganji wa mbere Bunyoni ku byari byimirije kumubako. Mu ntango z'ano makuru muca mubikurikira. Hirya no hino mu gihugu imbonera kure z'umugambwe CNDD-FDD zibandanya kwidogegwa n'abanyagihugu ko zibakorera amahano ateye ubwoba. N'abanyagihugu bo muri zone Gakere komine Kiremba intara ya Ngozi bakaba biyamiriza inyifato nk'iyo igayitse yazo ngo kuko zibategera mu ijoro batashe zikabakubita zikongera zikabasahura ibyo baba bafise. Reka ngo ntizigarukirizwa ngaho gusa ngo nta n'uwemerewe kurenza isaha zitatu z'ijoro akiri hanze y'umuhana wiwe. N'ibi ni muri ano makuru. Inyuma yaho umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu Reverien Ndikuriyo avugiye amajambo arimwo gusuzugura abigeze kuba bahambaye muri CNDD-FDD ngo ko bagiye ngo ari ku mugambwe CNDD-FDD ukaguma uhagaze ngo kuko ari umugambwe w'abapfuye ko rero ukeneye kwipanga muri uwo mugambwe ngo yabanza gupfa hanyuma akazuka aca yipanga. Abanywanyi bamwe w'umugambwe CNDD-FDD bavuga ko na Reverien Ndikuriyo iyo ari mu bategetsi batuma abo banywanyi bamaramazwa n'imvugo z'indongozi zabo aho bigeze ngo babona ko batoguma bahendwa ngo kandi bafise ubwenge. Iyo ntwaro icyo baciza ngo ni ukubavako. Nibyo navyo nyene murabyumva muri ano makuru twabe bateguriye. Ayamwe n'ayandi twabateguriye ni mukanya mwido nido.
Radio Haguruka, Haguruka Abarundi tugwanira igihugu cyacu.
Umuntu akakubwira ukaza wumva ariko mvuga ku radio ntuze abwira umwana igihugu w'imishiha urumva ngo ubukene buratwishe ngo turapfuye n'inzara ngo kuko ngo nta munyamushiha ngo aronka amadolari ngo amajana ane na 25 ku mwaka ngo arapfuye rero ariko murumva icyo kicyo cyo kavuze kuvuga ngo umunyamushiha ngo umwana igihugu ngo w'icyenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo amajana ane na 25 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye
w'icyenda juru. Ayo madara arakoresha iki?
Aho nice ndajuru ntahazi. Aho imishiha mpagaze aha ntahazi. Ndababwije ukuri ujya mugabo yabivuze aha ntahazi. Umunsi yaje mu ndeho cyo mubaza muti je mbarira ajya amadolari wavuze ahantu yakoresha iki ngaha muze mumubaze abantu kubera babaye ibigugu kubera iya shetani yo dayimoni baca bashaka ubugugu bwabo babwandukize abandi bene gihugu. Oya ni wiyumvira umuntu akwagiriza ko waraye ubusa utarayuza.
Ngaha nagira mbwira umukuru w'igihugu ko iyo abonye yihaye ubutegetsi abarundi tukihorera ntibisigura ko turi ibigugu ntiyihende. Umukuru w'igihugu iyo abonye bariko bariba itunga ry'igihugu bafatanije n'umukenyezi n'abana biwe akabona abarundi turahoze si ubugugu na gatoya. Ivyo uretse ko bitesha agaciro abarundi n'igihugu abarundi barazi ingene berekana ko atari bigugu. Rero Evariste Ndayishimiye narindi abarundi bazobimwereka ko atari bigugu
nkuko yirirwa arabibita nkuko kandi banavyeretse n'abandi muri kahise.
Mbega umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuga ko umunyagihugu w'imishiha ngo adakeneye amadolari yiyumvira ko uwo murundi ayobewe ko amadolari ari akoreshwa mu kurangura igitoro ifumbire n'ibindi bintu bya nkenerwa hanze
hanze y'Uburundi nagira ndamwibutse ko abanyagihugu bazi neza ko iduga ry'ibiciro hamwe nibura ry'igitoro nifumbire biriko birava kwibura ry'amadolari iyo amadolari abuze mu gihugu ibiciro by'ibintu byose biraduga kumva rero Evariste Ndayishimiye na bagenzi we bavuga ko hari umunyagihugu yoba adakeneye amadolari kwebwe tubona ko ari ubujuju buri hanyuma y'ubundi bujuju bwose buba
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabahikaze nemeje kubabwira mu ngingo nkuru nkuru abatari bake harimwo inshuti n'abagenzi bamaze iminsi bibaza igituma engineer Komniyosaba yubakishije ingoro ya General Alain Guillaume Bunyoni iri muri Nkenga Busoro zone Kanyosha komine Muha mu gisagara cha Bujumbura yafashwe bamwe agakeka ko mufundi mu bijanye no kubaka yo bazira kubazwa ku mafaranga y'ibigwanisho ubutegetsi bwikeka ko byo binyegeje munzu wakishijwe nawe radio haguruka ikabimaze kuronka makuru icatumye uwo mufundi afatwa hamwe n'abandi bantu babiri bo kumutumba mubone komine Kabezi ntara ya Bujumbura afatiwe General Alain Guillaume Bunyoni aho gushikuwa tawuzi aho bose bari bamwe n'abandi bakabona ko Evariste Ndayishimiye ari karatinya guhangara umukuru w'ibiro bikuru bya gisirikare Prime Niyongabo kuko nawe afise uruhara rwo kuba yaraburiye Bunyoni kubyari vyimirije kumuba inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima
abamaze guhagarikwa bose kubera ihigwa rya General Alain Guillaume Bunyoni n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bose bahuzwa nuko bagize icyo bafashije uwo mu general kugira ntafatwe ngo agirirwe nabi nkuko mwagiye mubikurikirana mu gaturuturu ko kuwa 17 ndamukeza 2023 niho hakozwe isakwa ku ngo za General Bunyoni abagiye gusaka bakaba batamubonye bamaze kumubura uwo munsi nyene Colonel Desire Uwamahoro umukuru w'igipolisi kigwanya imigumuko yaciye ahagarikwa kuko yarazwe kwari somambike wa General Bunyoni kandi akaba yaranasanzwe azi ivyo mugambi wo guhagarika Bunyoni amakuru radio haguruka ifise yemeza ko Colonel Uwamahoro amaze gufatwa yagumye anana ko ataco yabwiye General Bunyoni imisi itatu yose irahera ari mu iperereza hamaze kugaragara ibimenyetso vyerekana ko Uwamahoro yagize ico abwira yongera arafasha General Bunyoni kukinjura mu nzu ziwe Uwamahoro yarakubiswe aranoga amaze kunoga akuraho aremera ko yojana abakozi biperereza ku muntu azi aho General Bunyoni ari niko kubajana kwa engineer Kome Niyonsaba yubakishije inzu ya Bunyoni iri muri Nkenga Busoro aho hari kuwa 20 ndamukiza uno mwaka nyene engineer Kome aba arafashwe nk'igihe cy'isaha 2:40 akaba yafatiwe ku rugo iwe ruri mu kajiji ni modoka yiwe yo mu bwoko bwa Toyota TI yibara igicu ifise imparati IA 95 53 umupolisi mubagiye kumufata yagiye ayijanye ibyo byose abatari bake bakaba bagumye bibaza igituma bikozwe radio haguruka igiri babwire inkomoko yavyo General Bunyoni amaze kubu uregwa kwa hava afatwa yavuye avugana n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare Prime Niyongabo ukuntu yova mu gice cyose ahava arondegwamwo cha komine Muha General Prime Niyongabo niko gutanga itegeko ko General Bunyoni atwagwa n'ubwato bw'abasirikare bagwanira mu mazi bakipfuza kumutwara mu gihugu kibanye cya Congo yamara Bunyoni aravyanka ngo agiye kure yoca yibagirano niko kwiyumvira ko yoja mu nshuti ziwe ziba mukabeze muri zone mubone. Generali Prene Niyongabo ahamagara uwitwari kambi y'abasirikare bagwanira mu mazi abenshi bazi ku izina rya Kanshinwa amubwira ati nduguruye twamugina hari akaziko ndungitse uragaha inzira ndugaye twamugina ako kaziko akaba yari generali Bunyoni aherekejwe na koronele Desire Uwamahoro bashitse hafi y'ikambi iri mu Gakongwe muri komine Kabezi ariyo y'abasirikare bagwanira mu mazi abandi bita Kanshinwa. Engineer Kome Niyonsaba yari yamaze kubwirwa ko ariwe bahahurira kugira atore General Bunyoni amudugane mu misozi ya zone mubone mu Kabezi ku nshuti za General Bunyoni. Engineer Kome Niyonsaba akoresheje imodokari yiwe yarabikoze adugana General Bunyoni kushika ahitwa Nyamuzi. General Alain Guillaume Bunyoni araheza ashikira ku mukuru w'umutumba yitwa Melchiade abenshi bazi ku izina rya Kibota. Colonel Uwamahoro Desire amaze gufatisha rero Engineer Kome Niyonsaba kwa mirongo ibiri ndamukiza uno mwaka. Engineer Kome nawe inkoni zimurembeje niko gusaba abakozi biperereza bamukubita ngo nibamwice bamureke abajane aho General Bunyoni ari mu ijoro hagati y'uwo munsi nyene. Engineer Kome afatwa niho imodoka z'igipolisi zagumye zinyuragirana muri zone mubone ya komine Kabezi bagiye gufata Bunyoni. Bashitse kwa Melchiade abenshi bazi ku izina rya Kibota umukuru w'umutumba mubone basanze atariho Bunyoni ari. Kibota arakubitwa arashaya kuko yari yaramwungururije ahande mu nshuti ziwe kuko nawe yarakeka ko bashobora kuronderera Bunyoni iwe abamuhashize. Kibota amaze guhaga inkoni nk'isaha indwi z'ijoro aca abatwara kwanze Sabira Lucien aho yari yatwaye General Bunyoni ngo agumeho. General Bunyoni aba afashwe uko nk'igihe cy'isaha umunani z'ijoro nzi Sabira Lucien akaba yari muri batanu batowe ku mutumba kinama ya mbere bagiye bamutwaye hamwe n'uwo Melchiade batazira Kibota. Kushika ubu ntawuzi irengero ryabo ababazi bakaba babatabariza ngo ntibicwe bazira gutabara uwarageramiwe ariwe General Bunyoni. Bamwe n'abandi bakaba babona ko Varisito Ndayishimiye atinya guhagarika General Prime Niyongabo arongoye ibiro bikuru vy'intwara miheto z'Uburundi kuko ariko afata abagize uruhara mu kuburira Bunyoni ivyare kumushikira ariko we akamureka kandi nawe yagize uruhara rukomeye.
Dondo gemba z'umutima urakoze kuri iyo nkuru uhejeje kudushikiriza. Umumenyesha makuru w'ikinyamakuru Burunga News aherutse gukubitwa n'imbonera kure ziranamukomeretsa. Ibyo bikaba byabaye hagati y'isaha zine n'isaha zitanu z'ijoro. Uwo mumenyesha makuru atahutse avuye mu kazi kiwe ka minsi yose. Umwe mu bajejwe intwaro mu Gikungu muri zone Gihosha mu gisagara cya Bujumbura ahakubitiwe uwo mumenyesha makuru niwe yarahagarikiye izo mbonera kure. Bamwe mu Barundi bumvise iryo hohoterwa ry'uwo mumenyesha makuru bamenyesha ko intwaro ya Evariste Ndayishimiye atacho izo hindura kugateka kazi na Murundi yaba uri mu gihugu canke uri nyuma y'igihugu. Umugambi wa leta ya CNDD-FDD wo gukorera ikibi amenyesha makuru ngo yahutanguye kuva kera kugira ngo amabi iyo leta ikora ntaje ahabona. Kugira amabi akogwa n'iyo leta ahagarare ngo nuko Abarundi bova hasi bakayisezerera. Inkuru twateguriwe na Abel Nzambimana.
Neza na neza hari kwigenekerezo rya 2023 ndamukiza 2023 aho shirambere rewonse yahohoterwa n'ugwaruka gw'imbonera kure kwari rurongowe na Ndacyayisaba Edouard ari mu bajejwe intwaro muri karitiye Gikungu zone Gihosha komine Ntahangwa. Amakuru ava ngaho mu Gikungu avuga ko shirambere rewonse yafashe ingiye cy'isazi ne z'ijoro zirenga mu gihe zariko zirakizura ziramukubita ziraheza zimurekura igihe cy'isaha 8 z'ijoro. Umumenyesha makuru shirambere rewonse yarakubiswe gusika naho igice cy'iburyo ribabara cyane yongera arategwa imigere mu mbavu ubu akaba adashobora kuryama kubera imbavu bazibabaje cyane. Shirambere rewonse yaravumbagajwe kandi mwivu no mu bishanga rewonse yarabagijwe ibibazo ariko arakubitswa ngo navuge iyo ikinyamakuru akorera Burunga News gikura amakuru ko kirekuwe kandi ko adakorana na bamwe mu Barundi bahunze igihugu. Uwo mukozi wa Burunga News rose shirambere yarasabye amafaranga 200,000 by'amarundi ngo bikunde bamurekure aranga kuyatanga ngo kuko yariko arenganywa nyambonera kure zica zongereza ingufu mu kumusinzikariza ubuzima zimukubita. Uwo mumenyesha makuru rewose yarituye igipolisi kuri zone Gihosha ariko kugeza ubu abamuhohoteye nibarafatwa ngo babazwe. Gusa inyuma y'umutahe ugira kabiri Ndacyayisaba Edouard yararongoye izo mbonera kure yaritabye inyamirama ariko n'ubu yarasubiye kwitahira yidegembya n'ubwo atahakanye icyaha yagirizwa. Icyo cyaha kandi akaba atagikoze wenyine kuko yari kumwe n'abandi bafatanije aricyo gituma ikinyamakuru Burunga News kisaba ko ako kagwi kofatwa kose kagahanwa hisunzwe amategeko. Ikinyamakuru Burunga News kandi gisaba ikigo CNC kijejwe uko ibimenyesha makuru bikora mu Burundi hamwe na CNDH ikigo kijejwe iby'agateka zina muntu uhagararira uwo mumenyesha makuru rewonse yakubaguwe kugira ashobore no kuronka uko avugwa neza ngo ako kagwe rero karongowe na Ndacyayisaba Edouard ngo karagisibije ngaho haruguru ya zone Gihosha aho ngo kamaze iminsi kitwaza ibyo gukizura ariko ngo bikarangira gahohoteye abantu baba biviriye ku mirimo yabo. Abarundi rero bamaze kumenya ko abamenyesha makuru babahohoterwa nk'abandi barundi bose n'ugwaruka gw'imbonera kure babwiye radio uruka koretse ya CNDD-FDD irongowe na Varisito Ndayishimiye atakiza ishakira Burundi n'Abarundi ngo kuko iyaba yabashakira ineza ngo yoretse abamenyesha makuru bagakora umwuga wabo bisanzuye ngo nayo igaheze ikamenya ibibera mu gihugu. Bakibutsa abo banyagihugu ko umugambi wo guhohotera abamenyesha makuru iyo leta yawutanguye kera ngo kuko imaze kwangaza abamenyesha makuru benshi abandi rabapfunga amaradiyo ashyira abantu kuri mu 2015 irayugara ayandira yaturira ngo kugira abarundi nibamenye ukuri kw'amakosa leta ikora. Iyo leta mwikwiye gusezererwa kugira amabi akorerwa abamenyesha makuru hamwe n'abandi barundi ahagarare.
Urakoze na wewe ya Bere Nzambimana. Saa gusana abanyagihugu bo muri zone ya Gakere komine Kiremba intara ya Ngozi bariyamiriza inyifoto igayitse y'imbonera kure zegamiye umugambwe CNDD-FDD aho zibategera mu ijoro batashe zikabakubita zikongera zikabasahura ibyo bafise. Abo banyagihugu bavuga ko atawemerewe kurenza isaha 3 z'ijoro akiri hanze y'umuhana wiwe bakibaza ingene imbonera kure zishinga amasaha yo gutaha bikabasiga mugihe bigaragara ko izo mbonera kure zikingirwa ikibaba n'abategetsi. Abo banyagihugu babona ko atawe barira bayaha maze bashyira ingufu hamwe bikure ko intwaro y'agahotoro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD. Inkuru twateguriwe na Ninete Nancy Mutoni.
Imbonera kure zo muri zone Gakere komine Kiremba intara ya Ngozi ngo nizo zica zigakiza hageze mu masaha y'ijoro mu gihe ziba ziriko zirakizura. Abanyagihugu baba muri iyo zone bamenyesha ko hageze isaha 3 z'ijoro batarashika mu mihana yabo ugize imana mbi agahura n'izo mbonera kure ngo kubitwa buyoka ibyo afite bigasahugwa arorera. Aha abanyagihugu baganiriye na radio Haguruka badoma urutoke ku mbonera kure zibiri ziza ku isonga muri iyo zone none mu gukora ayo mabi. Izo mbonera kure ni Joseph Nsabimana na Firme Karorero. abo banyagihugu bakavuga mbere ko nabajeje intwaro bamaze kubimenyeshwa katari gake ariko ngo bakora kuri izo mbonera kure bagasha kubgabo ngo banyagihugu izo mbonera kure ngo zisane zarengeye abajejwe intwaro hamwe nabajejwe umutekano uwo bahuye mu ijoro atari mu mugambwe uri ku butegetsi imbere yo gukubitwa ngo banza gufuka mikwa cyangwa akicarikwa hasi mu gihe ahingitanije naho ngo akahabonera ayimbwa yaboneye ku mugezi umwe mu banyagihugu aho muri zone gakere yabwiye radio haguruka ko banwanyi babiri b'umugambwe Senner witwa Juvenal Cishahayo hamwe na Melchiore bakubitswe ku igenekerezo rya 12 ku kwezi guheze kwandamukiza batako basahugwa amafaranga 150,000 by'amarundi yongeye nkuko ayo makuru abandanya abishikiriza abagize uwo mugwi imbonera kure ngo ntibagera umutwe na bagenzi babo mu gihe banze gukurikiza amategeko bahawe kuwa munani ni ukwezi kwandamukiza imbonera kure Juvenal Nzohabonayo na Pierre Mbonimpango barakubiswe bazira kutubahiriza amategeko y'ababarongoye mu kwezi guheze kwandamukiza ku igenekerezo rya 2022 harabaye imishyamirano hagati y'abanwanyi ba CNDD-FDD hamwe n'abumugambwe CNR abanwanyi ba CNR batari bake barahagaritswe n'igipolisi abandi baratabarahunga ku gutinyirira umutekano wabo kuva mu ntango z'uku kwezi kwa Rusama sentare y'intara ya Ngozi yaraciriye umunyororo w'imyaka 20 abanwanyi b'umugambwe CNR bakurikiranwa muri iyo dosiye icyo gihano kigafatwa nk'akarenganyo karengeje kariko gakorerwa uwo mugambwe ukomeye muyitavuga rumwe n'ubutegetsi mu gihe bigaragara ko izo mbonera kure zikingirwa icyaba n'abategetsi abanyagihugu babona ko atawe barira bayaha ngo nta kindi rero gisigaye atari ugushyira ingufu hamwe bikore ku intwaro ya gahotoro ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD.
Urakeneye ninete na simutoni mu gisagara cha Bujumbura havugwa ibugwa irengero ry'umusore Habimana Arthur kuva kwa kabiri ku kwezi kwa Rusama nkuko amakuru dufisa byemeza uwo musore w'imyaka 36 yaburiwe irengero inyuma yo kuva aho yarasanzwe aba muri zone Gihosha komine Ntahangwa agiye mu gisagara kuvunjisha amafaranga mva makungu ariyo dollar ashika ku 200 ayo makuru nyene yakabandanya avuga ko Arthur yari yavuye muhira avuga ganye numwe mu bavunjayi kubahurira mu gisagara hagati cha Bujumbura aho benshi bita kuri Plaza Artire yaba yarabonanye na nyamuvunjayi aramuvunjira ya mahera ariko inyuma yaho Artire ntiyasubiye kuboneka mu mujyango we bakaba bari mu maganya n'agahinda bakagira amakenga kuwo bashobora kugirirwa nabi ubona ko ataho batageze ngo bamurondere mu busho bwose ariko bakaba baramubuze uwo mujyango Artire ukaba utabaza inzego z'umutekano kuba fasha kumenya aho wabo yoba yaratwawe nuko yoba merewe naye abandi babona ko leta ya CNDD-FDD idashoboye gukingira abanyagihugu irongoye kuko barundi bakomeza kunyuruzwa bakaburirwa irengero barenze urugero mu buhinga bw'ibyuma batumira mate duce tubandanye n'amakuru twabateguriye kuri radio haguruka
haguruka barundi humuragiye gucato vyaye muvyeyi wa twese abatoteza ibibondo vyawe bakaguhagarara munda bakiba bakica bakangaza amarira y'abavyeyi ntabatera ikinya turababona humuragi uguciza gumye umutima kuko uracafise intwari zirangwa n'ukuri n'ubuntu zikazira kubunda hageze kugarukira impfuvyi n'abavyeyi humura burundi bwacu ragirya basokuru baturaze ubutwari n'urukundo rw'igihugu tuzokwamba twitangira abanyagihugu twiyubaha kandi twiyubahiriza komera abarundi kandi mukomeze nabandi mwimi imitima inzanko zidashira indwara zo kwikunda no kudaca bugufi dushire imbere ibikorwa byo kugarukira icato vyaye komera abarundi kwibanga riranga intwari rikazira kwihora rikagendera ineza ya bose n'igihugu cigenga rikazira amacakubiri mu bonse rimwe hagarara rugabo barundi dukomeze urugamba rw'amahoro dufate mu mugongo imfura zacu ishaka ubutwari n'ubuntu biturange maze tunyaruke bwankuba mugutabara bene wacu kuko nta mugabo w'ukuri abasinda bibazwe igihugu kiri mu menyo y'ingwe icese gisomwe na inabeza
Kwa hivyo hindi kuri ya rongo imugamge sende DFDD kugwego gwigi hugu amenyesha kumundongo zizituruka muruwa mugamge harimu abakuru bato n'abakuru bakuru kugiwe mubiranga umukuru muto harimu kuzana utunu duto duto dusotera kuzana inyungu ziwe gusa abanywanyi bamwe umugamge sende DFDD bakavuga ko na kwa hivyo hindi kuri ya baravye nyifato yiwe ngo nawe harimu mugwi w'abakuru bato ngo kuko ibyo akunda gushira imbere ngo ntaneza bizanira barundi inkuru na Audrey Kanyana
abakuru bitwa ko ari batore Feriano ndi Curio amenyesha ko bamaze kubagabisha muri sendeze FDD abona bo ngo basanze ari bato mu vyiyumviro no mu ngendo yabo izo ngendo zikaba zituma bamwe mu banywanyi b'umugambwe sendeze FDD bababaza ko zoba ziri mu karanga mutima k'umugambwe dukurikire Feriano ndi Curio
twaragabishije indongozi twise abakuru bato abakuru bato twaragabishije bivanye n'inyifato usanga abantu b'abakuru bagira ugasanga izo z'inyifato zimutuma aba ari umukuru kubera yagenywe mugari muto uziyumviye no mu ngendo abagize ubuseruka ibukuru bw'umugabo z'FDD barabaje kenshi yuko ingendo z'abakuru bamwe bamwe zibazijyanye n'akaranga mutima k'umugambo wa CNDD-FDD nabwiye nti ibintu byose mu biha umwanya ibintu byose biha umwanya kebuke bigenda amazi agenda arongoroka bukebuke
abashiri neza yaba imbere abiyamiriza ingingo zifashwe ngo nibo bari mu bakuru bato nayo mba bakuru bakuru bashiri imbere neza y'igihugu n'abanyagihugu twongere dukurikire umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu
abakuru bato rero nabo bashyira imbere ineza yabo badashyira imbere ineza y'igihugu abakuru bato nabo usanga bariko barazana utuntu duto duto mugabo dusotera ineza yabo gusa abakuru bato nabo babiyamye ingingo zifashwe bagumuka ingingo ninje mu ngiyo munyamango w'umugambo mu kisera cya Bujumbura arabizi nicyo gituma rero iyo impano zitanzwe zokurikizwa zitangwa kubera umuntu umwe zitangwa kubera abantu benshi n'ingendo baba ari kwarafata twarashimiye abakuru bakuru tubuza abakuru bato wariyo n'abakuru bakuru ubwo guheju bashimbiye neza igihugu yabene igihugu twashimiye mu kirundo bavuga ngo wankabangwe ntibagadana ndaza ntacyo umuntu ataba yakoze hanyuma ingumba nayo itazi ikibi kirigatishenye kibigenda neza ibibwirwa benshi ibibwirwa benshi tugomba bene igihugu ntimugire ngo ni mwese mwese yumva yumurava
bamwe mu banywanyi ba sendede FDD nyene bamenyesha ko inyifato ya Reveriano ndi Curio nayo nyene yerekana ko atarakwiye kuba ari ndongozi yabo aho batanga akarorero k'imvugo yiwe ihamagarira urwaruka kutitwararika ibyimba byo mu ishure ngo kuko bitarufasha kumenya no kungenera ufatishwa imvugo nk'iyo ngo ntatezizanira igihugu n'abanyagihugu ngo ahubwo iranga ubwikone ngo narijya na we abona kari mu kibanza cyitwa ko gihambaye atabumenye byinshi afite abo banywanyi bagarutse no kutundi turorero tutari duke tubereka ko Reveriano ndi Curio nawe ari mu bantu bafite ibyiyumviro biri hasi ngo ahamagarire imbonerakure kwipanga mu kwica inzirakarengane ngo nibyo bizofasha gutsinda amatora ibyo byose ngo nta neza bizanira igihugu atari ukugitabagaza
arakoze na Audrey Kanyana heze yandi kuri yo akaba abandanya kwerekana imvugo nziza iri mu ruririmbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD aranavuga ko hategerezwa gutorwa indongozi ntihagire uwishira mu kibanza nayo bigeze kuba bahambaye muri CNDD-FDD ngo baragiye ngo ariko umugambwe CNDD-FDD nuracahagaze ngo kuko ari umugambwe w'abapfuye ukeneye kwipanga muri uwo mugambwe ngo nate hamazuke ace yipanga dutega amatwi Reveriano ndi Curio
bakunyabanga ururimbo rw'umugambwe ruratomoye kandi rurerekana iyo abana b'u Burundi bakinibwiza igihugu mu kitero cya kabiri ni neza yabose hano y'umuntu umwe ineza ya bose kugira bende Burundi bo yo bareke kuza bariyicwa babe umuhoro umutekano mwindoza rata twitorera indongozi zibikwiye kandi zivuga kuri ukazitorera nakwiye tukiza ngo ni jewe ninde gutoya hari abantu bakora kwipanga ngaho ngo ni jewe inde twarose umwanya munini twaciye mu mazone utwite mu mazone 103 nabivuze ku 1440 twabye abene gihugu yuko kwipanga mu mugambwe ntibibaho kuko uyu mugambwe wavuye mu maraso ugomba kwipanga rero muri uyu mugambwe z'FDD kuko wavuye mu maraso sesa bwawe ama kuyipanga wavuye mu maraso n'abana b'u Burundi bavuze ati aho byabere ni kera birahagarara baja ku rugamba kandi benshi barasa amaraso yabo ugomba kwipanga gira gwawe mugabo sesa FDD uyu ni w'abantu hariho umuntu yambajije ngo mbese FDD ngo nuwande umugambwe Atangwa radio ndagura ati Lajabu yarongo umugambwe yaragiye ntacasambuye Manasi yarongo umugambwe yaragiye byamwipanze Yeremia yose umugambwe yaragiye byamwipanze ati umukuru n'abashinga mateka n'umukuru n'umukega cy'umukuru w'igihugu umuvugizi w'umugambwe umuvugizi w'umukuru w'igihugu umukuru w'urugamba waragiye byamwipanze ati none umugambwe n'uwandi Jina chenda vishwa ni mwabafu. Ugomba kuhusambura rero, nuupe, hamugarike kuhusa, ugaru kibagu hayo tolizashi. Nemba yungu. Na hali kuipasika, siipasika kuzuka kwa baadu, nisipasika kuzuka kwa hitu kishu. Aba ni mbali muka. Mwumba rero ni ibi nukome chane, tugaruka kukubeira, harabanu ya tukizu. Kwa sababu nukarekabu wangu na jiwe mwengu mwengu mwengu, mwengu wanyi bagiye. Kwa sige na inge, ingezuweko.
Abanyonyi ba CNDD-FDD twavuganye nawe bavuga ko amaramazwa nabo nyene n'imvugo z'indongozi zabo ngo nko kintu kijanye n'amatora hoho ngo barazi ko umugambwe wabo wamukoresha igikenye bukwiba amatora ngo birumvikana neza ko indongozi zibari imbere ziterekana nazo nyene mu bibanza bitari byazo nabo nyene aho bigeze ngo babona ko batoguma bahendwa ngo kandi bafise ubwenge izo ndongozi ngo zikwiye kubavako Umukuru mutumba magara ya kabiri ciza vena yarahagaritswe mu mabanga yo kurongora uwo mutumba mu ngingo yafashwe na musaneri wa komine Bugarama uwo mukuru mutumba yagirizwa kuba yubakanye n'umukenyezi batanditswe imbere y'amategeko ariko naho biri uko amatohoza ya radio haguruka yemeza ko umukuru mutumba yakuwe kubera kutumvikana kwarangwa hagati yiwe n'urongoye umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ndisabira Gerard yamayiva nga mu by'intwaro harimwo ubusuma kora mu kwihagira amazu yagenewe bantaho nikora abanyigihugu bakabona ko intwaro ya CNDD-FDD igihugu cy'u Burundi ataho kiriko kiraja kuko ugwanije amanyanga ariwe ahasiga amajigo byinshi kuri inkuru tubibaze King Brede iranzi
nkuko bigaragarira mu icyete byashyizwe ko umukono na musitanteri wa komine Bugarama Jean Marie Nduwimana kuri uwa kabiri Rusama umukuru w'umutumba magara ya kabiri yaraye ahagariswe mu mabanga imvo nyamukuru yatumye Kiza Vena ahagarikwa nuko yubakanye n'umukenyezi wiwe batanditswe imbere y'amategeko iyo ngingo rero ikaba yatangaje abatari bake mu banyagihugu baho ku magara bakavuga ko badatahura ukuntu uwo mukuru w'umutumba wabo yohagarikwa mu mabanga mu gihe amaze imyaka irenga 18 yose yubakanye n'umukenyezi wiwe ikigeretse ko n'uwo mukenyezi akaba atigeze yitwara imbere y'ubutungane inyuma y'iyo ngingo rero amatohoza yahaduhaguruka yemeza ko igihagarikwa rya Kiza Vena atakindi ryavuye ko atari ukutumvikana kwari gusanzwe kurangwa hagati y'umukuru w'umugambwe CNDD-FDD muri iyo komine ya Bugarama ariwe Nzisabira Gerard aha rero nk'uko amakuru dufise abivuga uwo mukuru w'umugambwe hejuru yo kwivanga mu itunganywa ry'inzego muri iyo komine akaba yama akora amanyanga atandukanye harimwo ubunyonyezi nk'ubwo ibikoresho rusangi byo kubaka ariko uwo mukuru w'umutumba akaba mu bambere baguma biyamiriza ubwo bunyonyezi kandundura rero akaba aramazu ashika indwi aheruka kubakwa n'ishirahamwe OYM byubakiye banaho nikora batagiraho bakika umusaya muri iyo komine ariko uwo mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Nzisabira Gerard afatikanije n'icegera ciwe Minani Samson bakaba bakoze amanyanga yose ashoboka kugira bigarurire ayo mazu. Bikavugwa ko Gerard yigaruriye amazu ane yose aca ayandika ku nshuti ziwe nka Nyabenda Juliet, Ndayisaba Noe na Nkundwa na bake Leoni ya kane nayo aca yandika kuri mushikiwe. Nayo icegera ciwe Samson yigarurira inzu zitatu zisigaye aha nawe nyene akaba yaciye azandika ku nshuti ziwe. Ivyo rero wa mukuru mutumba Ciza Vena akaba yari yafashe iya mbere mu kuvyiyamiriza ashaka kubishira ahabona ari naho yatanguye kuguma ategwa ubwoba abwigwa ko niyaguma abikurikirana bizomukorako. Iryo kugwa mu mabanga y'uwo mukuru w'umucumba rero muri rusange rikaba giyamirizwa n'abanyagihugu yararongoye aho basaba uburongozi bw'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rw'intara ya Rumonge kumurenganura ngo kuko ivyo yakora byose yagerageza guhagararira inyungu zabo arongoye. Abandi banyagihugu twayaze bakabona ko ku ntwaro ya CNDD-FDD igihugu cy'u Burundi ataho kindi ko kiraja ngo kuko ugerageje kugwanya amanyanga yose ariwe aca hasiga amajigo bikarangira akuwe mu mabanga. Ivyo rero ngo bizohindurwa n'abanyagihugu bonyene mu guhagurukira rimwe kugira bahindure intwaro yose ya CNDD-FDD.
King Brother Irangi ndagukengurukiye. Niho dusozereye amakuru mwe mwateguye n'uruganda rwa Radio Haguruka kuri uwa kane Rusama umwaka w'2023. Shimire mwebwe mwese mwari muduteze yomi. Cyo kimwe namenyesha amakuru bayatororokanije ntibagiye na Robert Felix Irankunda yatumye amajwi abashikira atankomanzi. Ari nyo Munezero nari kuri mikro nkaba ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza naho ubutaha.
Oh, bizuza Burundi na Afrika batigeze birengagiza umubabaro w'ikiremwa muntu kandi bamye bafatanye mu muryango menye ko umuheto w'izo ntwari utavunitse kandi ibanga ryazo ari ntibagiranwa aho uri hose harageze kuba intwari muri uru rugamba rwo kwibohora kuko twese Abarundi dukeneye amahoro arama.
Haguruke, haguruke Abarundi, haguruka ni radio ikangurira Abarundi guharanira impinduka gukunda igihugu iteka.